ko turafite ama systeme menshi yo kuja imbere ya media tukiyeza kugira abantu babone ko ari twebwe turi beza we wagiye uraryohewe none kukugomba ko naka nawe hariya aguma babaye
kuko ushaka kuva muri waka uyisigaye nk'ikinogo
usigaye hariya babaye
ikinogo
rekugende uraryohewe nanje nyene ndyohewe urukurumva
twarabiyaze
turanandikirana
turanandikirana none hari kirenze ico ingingo yavuye muri jewe
kabisa
Landry hari kintu abari gukurikirana bamanze batahura ikintu kimwe jewe ndi ngaha kuri media aya majambo niko ndashikiriza nivyumviro mba mfise ndiko ndagenda canke ndyamye biba bitandukanye cyane nimba biba bitandukanye cyane turafise ingingo zacu urumva nimba je no vuga ati gukorera umuntu ndiko ndabona ubuzima etape ndiko ndagira kumengo kubandanya nkorera umuntu ubuzima ni hajya nyene sinduga simanuka reka ndavyihoze nje gukora ikiyete nishwa yanje abadukurikirana bazotegeje cyo ndabashikirije abari cyo batahura
kabisa
mpanure gusa nibazunjije mu buzima
kabisa
yego
Mr. Koresh
takwa kudatahura kudatahura ni vya binini narimeje kuvuga nti umuntu ntagira ibubashe bwo gufunga je numfungisha nkandi haragacho je mfise urumva cyanke je ndi gitabo cy'amategeko Landry je ndi gitabo cy'amategeko kwa ndamufunga
oya
none je numfungisha gute
convocation nta nisiguru binagira nibinatahurise none umuntu umwandikiranye umunsi uzo murira kwa yo mafaranga yo kuva mu kazi mu mutavyo yani bikuvuye ko uremeye kuyari none convocation yiki wemeye
ego
akese dani na novuga ko atacho twafuye ahubwo nivyo twumvikanye biraja mu ngiro
mwumvikanye yuko tunokwezi ni kwagera kuzocuhagarika
twumvikanye neza yuko jewe akazi gahagaze kandi twibukanye uko je ntari umusazi sindi umusazi sinshobora kuvyuka nkiyadukiza ngo stop ndahagaritsa akazi ahantu nakuri ibiharage hari ikintu cabaye gituma je koresha umwanya mvuga ati hanje ndarangije asigaye aho umwungere kandi mu bugwa neza ko mfise uburenganzira
koresha umwanya yirukanwe ntirukanwe muri waka Light TV yarahagaritse akazi wenyene ariko nibaza yuko inyuma yo guhagarika akazi kuko uhagaritse akazi ari jambo rivuga riti iyo uhagaritse ikintu ntubugihevye urumva uhagaritse ikintu uba ufise n'uburenganzira canye ubufise na chance zo kugira gute zo kukibandana rero koresha umwanya bwa mbere yarahagaritse akazi ahagaritse akazi mu nyuma acha saba ko hukogwa ibiyago byo guheba kazi rero ivyo navyo byace bikogwa hama biraheza birafatira
ego
bon ico kibazo jewe narafashe ingingo yo guhagarika kazi bivanye n'ivyo tutumvikanye ko by'umukoresha n'umukozi
bo je namavuga nti umuntu nubwo abari umukamuri umukamu bayo bavuga umukamuri cyangwa umukamuri urumva nti aba habuze ikintu hageze gute
afashe ikintu
bavyumva rero koresha umwanya ari umukamuri nimba rero umukamura ashobora kuba afisi cyafashije sinibaza yuko umuntu atari umukamure nawe yobura cyafashije ariko bitavuze ngo abantu bavyumve neza bitavuze ngo wagiye ngo waka Light TV ngo cihomba kuko ni benshi amaze guca muri waka Light TV baragiye dushizemo nawe wenyine urumva ariko nti vyavuze yuko
waka Light TV yudabonera koresha umwanya ni ashobora urembye vero
reka
habimze
blaza ndabisubiyemo waka Light TV ntishobora guhomba kuko waka Light TV ni AKES ishusho rya waka Light TV ni iri mubonanga ni jewe rero mugihe AKES akiriho urumva mugihe AKES akiriho waka Light TV naho iriko
ego
mugihe nta kintu na kimwe ashobora guhomba kuko turabakozi turi benshi uko yanyubatse hariho nabandi yubatse tuvugana
turi naje ndi ya naje
oya pana wewe vya kera ubunyene dukorana bari muri waka turi kuri etape imwe twagenda tubangabanganye abo bantu rero barafise ububasha bwo kuvuguta ibikorwa ndetse n'ubikorwa mbona bibandanye gusa nuko jewe no vuga neza yuko n'umuvyeyi ahagize umwana umwe abura mu mujyango harabakayishike kanaka ku muvyeyi ari kakaza kabura ugwa rubavu kabura umwana cyibuka yuko umwana
kabisa koresha
ya baravuga bati ururimi gumwe
rukama impeshi
rukuvyumva
rukama
jewe nta byinshi ndashima kuvuga kuri koresha umwanya kandi nubu nta byinshi nza kuvuga
ariko warabonye ko ababaye cyane
hinge naca ariko ndavuga sivyo nubu nta byinshi nza kugira gute nza kuvuga byinshi bazobibona kuri wakala ndo mu business
Icya mbere cyoco imbere yuko nshikiriza icyo kintu hari kintu ngo basigura bari ko badukurikirana uno munsi jewe banzaniye convocation kuri BCR kuri BCR naho nzi aho nzi ariko numva ngo ni mu buyenzi ariko
bakuzane aho nyene bakuzane convocation
convocation ariko ntirashye ya vre iri kwa nyumba 10 umuntu iri kwa nyumba 10 ndi si resete
wayiboneye cyangwa nyumba 10 yakugiye kuba gufite ubutumwa
ndi si kuko wayirungitse wenyene yaranyandikiye ati
inde akes don
akes na yaranyandikiye ati ejo duhurire kuri besere mu gitondo saa 3
akes doni wenyene
yanyandikira
ati icemeza ni giki
icemeza ni ngaha ni message yiwe irimo
ivuga
ati
ejo duhuriye kuri BCR
ejo duhuriye kuri BCR saa 3 ngo nizere ko wayibonye convocation wayibonye
akes dan wawundi waririmba wawundi mwagwananye urugamba rukomeye
neza cyane
uvuga nabirandri promoter
yanyandike sinigeze mvuga nabirandri promoter nariko ndarondera ubufu ngo bufurenda burondera mu nzira je nyine mbona yuko ariyo nzira isoma
BCR
ego soma binakunze
bonsoir nizere ko convocation yawe wayibonye witegure ejo duhurire BCR saa 3 mu tondo akis do
waragi utangura ivyi wawe nibaza yuko ikiguma nagize nakigize gihe wewe ugenda urumva ariko ntavyo gukonvukana vyahabaye
ya
narigeze ndaho konvuka land
oya
nari mfise ubasha cyangwa uburenganzira bwo konvuka cyane nabwo nari mfise
wari ubufise
nari ndabufise none kuko intubugira kuri wewe nkace ndabugira ku muntu ntababaye cyane
bisubira ko
bo bayuko nshobora kuja mu gasho
ushobora gufungwa kubera
novuga yuko umuntu ariko yibaza ko tuko turahangana ansumvye uburyo ansumvye uburambe muri ibi bintu ansumvya igihagararo bisigura ko je mfise ubwoba mfise ubwoba ariko nizeye ikintu kimwe gusa ubutunga nizeye yuko iki gihugu cacu kirimo abagabo kirimo abagabo
uko biri kose jewe sinshobora kwemera yuko abantu dufungana cyane dufungisha
ariko afite convocation
hinge ndaza kubizamo sinshobora kwemera ko abantu dufungisha rero koresha umwaka kuvuga ati ngo akese yanyitwariye ngo agomba kumfungisha ngo niki aho onye ubufashe amakosa yiwawe ukayashira ku wundi muntu tugitahure neza Landry Jena manda bivuga nti nta muntu afise ububasha bwo gufungisha ubundi
amategeko
niyo afunga umuntu none kuki amategeko nayo aza kugira gute kugufunga ni kubera ko wewe uba wayarenze ko mu ncamake niwe ubugize gute ni uba wifungishije uruko uravyumva hama kuko abantu bashoka biruka kubona bati turamwumvira ikigongwe koresha umwanya mugana arabonye abafana vrema bavyifashemo neza bavyi kuko benshi baravuze ati subira ku kazi benshi baravuze ibintu byinshi bitandukanye urumva nta wamwirukanye nta kwirukanye ntaki none gashaho kuki ugomba gucinyiza ubundi
kontra nasinye vyari ibintu byo twemeranije kuko umukoza ahagaritsa akazi hari amafaranga kana katana
angahe
yari amafaranga gira ku miliyoni urabizi nta gishasha yari amafaranga gira ku miliyoni ayo mafaranga yaragabuwe ukuntu nyine aragira kuri mwati yayo turayemeranya neza ataya amafaranga nzo yatanga ibintu bije mu muco jewe koresha umwanya turemeranya ikindi yuko ayo mafaranga ndayarishe azofuta ibintu kintu cari cyo cyose dusanzwe dufitaniye n'uyo mukoresha wanje turemeranya yuko atambonesha kure nimwe koresha umwanya zigira aboneka ko ariko ashikiriza ko yahagaritse akazi nabo banyemerera yuko atakurubuga na rumwe bazocisha kwavyo bintu yuko koresha umwanya yahagaritswe akazi kwirinda gucafuzanya no kuvuga ibintu uko atari mu minsi ibiri nza mbona
ikiganiro
harakozwe ikiganiro ngo koresha umwe yahagaritse akazi kubera ngo gupfuhira Sauda ngo na Kesdan na munsi wari mwe nigeze mfira Sauda kuko Sauda umugore wanje amusumvye ubwiza kuva ngaha no mu gatumba Kesdan ndamu novuga yuko umuntu wese ari yemera ku buryo bwiwe jewe mu bisanzwe je kuri jewe ndamusumba Akes ko ndo umuntu umugabo ntunze umujyango na waransumba kwera tunze abanda tunze rero je sinafushe nico tuma na hakazi
turafite ama systeme menshi yo kujimbere ya media tukiyeza kugira abantu babone ko ari twebwe turi beza we wagiye uraryohewe none kuko ugomba ko naka nawe hariya aguma babaye
kuko ushaka kuva muri waka uyisigaye nk'ikinogo
usigaye ari ababaye
ikinogo
rekugenda mu mahoro ryohewe nanje nyene ryohewe urukurumva
twarabiyaze
turanandikirana
turanandikirana none hari kirenze ingingo yavuye muri jewe
kabisa
Landry hari kintu abari gukurikirana bamanze batahura ikintu kimwe jewe ndi ngaha kuri media aya majambo niko ndashikiriza nivyumviro mba mfise ndiko ndagenda canke ndyamye biba bitandukanye cyane nimba biba bitandukanye cyane turafise ingingo zacu urumva nimba je no vuga ati gukorera umuntu ndiko ndabona ubuzima etape ndiko ndagira kumengo kubandanya nkorera umuntu ubuzima ni hajya nyene sinduga simanuka reka ndavyihoze nje gukora ikiyede nishwa yanje abadukurikirana bazotegeje cyo ndabashikirije abari cyo batahura
kabisa
mpanure gusa nibazunjire mu buzima
kabisa
yego
eh Mr. Koresh nkibigaze
fisa yandi mapiyo hajya anye urumva pana ngo ngo narababaye fisa yandi mapiyo hajya urumva yasigaye ku kivi sawa yasigaye ku kivi rero ntakumba baza byahabaye mwari ahubwe ikintu cyambabaje nuko agombye kugenda aducha furizi zina kuma media ikindi nacho agacha gomba kugenda atagize gute adakurikije ibi ivyandise
kontra bisigura ku kontra
ama kontra zose ziba zifise gukingira mwene
gusinya n'inyene gutanga
ego bisigura neza yuko hari ibinkingira nibikingira mwene vyo bisigura neza yuko ibinkingira jewe birahari kandi vyarankingiye ndetse n'ubu bikomeza kunkingira ibikingira mwene urubuga nawe biramubyaramukingiye n'ubu bitegizwa kubandanya bimukingira
ngirize vyakoresha umwanya
Si we afashe jambo ariko vyaciye ku rubuga rwiwe sigura neza yuko afise point d'axe yo gupostinga ikintu afise point yo gupostinga ikintu kandi afise point yo kuvuga ati ikiganiro ntimugishire ko hariyo n'ibiganiro twazana kavuga ati ibiganiro nta ntumbero bifise futa
cyo
kiganiro nimba ari
ko muri make akese nifuza gutangura ivyawe
oya niyo bigwanya kuko none gasha
hagiye mu convocation
kwa kunyesha hagiye mu convocation riga nta mvura idahita hawuzi kuziyo mvura kunyesha bro nashobora kumbuza gukora ivyanje kuko mfise uburenganzira bwo gukora ivyanje cyangwa kubihira none nkubu no kironkera visa yo kuja mu aha bari ko baraja
muri
serbi ne sino gen ayonzi birango we yunkwe kuguru ngo singene ndaenda ni shwa yangu nuburenganzira bwanje urumva nico gituma nubatomba atombuza ko rivyanje kuko ndiko ndanabikora na telefone
abadukurike
imihezagiro none gashaje kurisha umwanya anashima shize ko na video naza rinda mushire muri community eh abafana ba Wakala TV ndanandike nti umukurikirane koresha umwanya hano we navyo nakugiriye
ya
Narabi kugiri none kugute kandi ari wambabaje gutekoresha umwana bimugire urukura vyumwe mugabo twumvikane duhuze muri
vyo kakantu hari umuntu nawe
jende umuntu nicisha bugufi ariko bidasigwe yuko ntazi gukara kandi bidasigwe yuko ntazi gufata ingingo kuko no muri ryo wanje muramfata ingingo nk'umuntu w'umugabo jewe sinemeranije n'amategeko y'umwigeme je nyene nizaniye mu kazi nta kuntu je yari kumpagarika ibiganiro vy'umuvumburo kugira wabikore
nta kuntu tukira aho nyene aho nyene ni Sauda yaguhagaritse yuko gukora ibiganiro vy'umuvumburo cyangwa ni akes nyene kugusinisha kontra
yaguhagaritse
Sauda yakubwira nkane
guhagarika ibiganiro vy'imivumburo
Sauda yakubwira nkane nshaka kudusigurira bro
yambira nka chef 10
Chef tene gute niwe mwasanya amasezerano
ari chef bon ni cyona je ntahuye neza umuntu atazi ingene nashitse muri cyo kinyamakuru ashobora kumbwira ngo hagarika ibiganiro ngo kora ibi ukuntu uwo muntu nyene yombwira ngo dukore ikiganiro ngo ndakwirukane mu kazi ngo ndakwirukane mu kazi ngira ati yo ya never we nushaka kunyirukana mu kazi ngo bari system
ariko
ndibaza Sauda arafise uburenganzira bwo guhagarika umuntu muri Wakala TV
afise uburenganzira
kuko ninde
chef personnel
okay urumva
ajejwe arabakotse
arabufise urukura vyumva koresha umwanya nawe yarafise uburenganzira bwo kugira
ngo
guhanura muri Wakala ucumi cyo kintu neje none gashaho amaze kuba umushefu wawe arafise uburenganzira bwo kuko bwo kugukoresha ntabwo afise ico ni cyambere
aho naje mumura ba chef mva kumara muri staff
urukura vyumva mugu vyumve neje inguvu zi warazifise cyo kumukoresha koresha umwanya zo kumubwira ati kigikore
ico tunawe cyo kumuhanura ati
narafise cyo kumuhanura ati
ibyo ntubikore
ibi bintu ntitubikore cyati tubigenze kucya
ibyo navyo bidakunze muri babiri akase brother fer chef nuwacha fatija chef afashe jambo
mvire nabonye ati atanta kuniangusha atanta kunitia chini mimi
bakutia chini batie nani ju
batie uyo mwanamke ju
sauda ju kuziye mpamvu mugeri wa muzanye
kuri zo mpamvu nyene kubera nyene chef 10 shakwa chef 10 yani ni simba na simba dume na simba diki
igihe bamugira chef 10 barabahamagaje mwese barabwiye ati ubuni wasigiye kubarongora
baratubwiye ati ubuni mama ino mudoko ivi ni nani
mama bamaze kubabwira
ko izindi mvugo ziba zigombizo ku izindi mvugo ziba ari zo kwiyorohereza kugira abantu babone yuko urenganywa gico ntahura ndabwire landri kintu ntahura nuko twese turi biraro vy'abandi nkuko hariho abari ibiraro vyacu jire nimba nabaye kiraro cakoresha umwanya cyo kumushikana ahantu kanaka urumva gute nugaruka kandi nkaba ikiraro cyo kugira gute cyo kumusambura
ariko namajambo ngo yavuzwe nawe nyine
na jewe
ya
icemezo kiri hehe cyo majambo icemezo kiri hehe ntacu urukurumva sinasambuye wewe wambabaje igihugenda gute nusambura utambabaje igihagiye ishurikura cyumva landre igihe ugenda sinasambuye wewe mbeho wibaza ngo sinari kubikora sinari kuja kuma media nkonone izina rya ubwo bushobozi bwo gusambura nari ndabufise nari kuburonka landre ntabwo nari kuronka kubera ko wewe urumukozi abantu barabivyo ukora urumva nibaza baraba abantu bakuvuga nabi kandi nubundazi ntibabuza bakuvuga nabi
petetre yagize agashavu kukungene kukubona nahagaritsa akazi giturumbuka ariko naje ntivyari bimvuye ko yari ivyo nyene tutumvikana uvuga ati je vraiment sino bawo nariko ndavumbura sino kora sino ganzwa n'umukobwa ivyo ndavyanse kabisa rero wewe petite yafutwa
wone gashaka aho kuganzwa n'umukobwa nibisanzwe hagwo niho ganzwa n'umukobwa je higa yeje
oya nubwo yo
none gashaho jewe ko ivyo onye vyinshi numvise kuma media ngo yarambiye ngo duhagari ku muvumburo cyivyo ntavyo nigeze me ngo avyumva kandi kindi naco yarabifite uburenganzira tuvyumvikane mu neza cyivyo yarabifite uburenganzira bwo kuvuga ati iki tukireke tugira iki hariho nuwundi umushefu de programme nawe nyine ni nkuko ashobora kukubwira ati uno munsi ntukore cyangwa uno munsi utegerezwa gukora
naravyumva ariko siko nabisanze kizani n'umwana mwiza cyane ameze bon ahubwo sinzi shetani yamuteye muri no minsi
ameze
bon sinazi agaciro kuko jewe na nkagasuzuguro mu buzima bwanje je ndakunda umuntu anyubahiriza ko naje nduba
agasuzuguro kari kuri sauda cyane kari kuri ya case kuri koresha umwanya
uyo mwigeme sauda yarashatse kunsuzugura
igihe yimikwa
umva nakubwire landa wese twese arahantu tugera tukemera tugasuzugurwa Nacha kindi wa mama biblia bati urakura nk'umuki ngo nk'umuja
ubeho nk'umwami
ubeho nk'umwami kugira uzobeho nk'umwami ariko kandi sinibaza ko Sauda yo barigeze gusuzugura nde koresha umwana ahubwo ni kwa gutahura nyene guke ikindi naco Geno gira gute Geno kubwira niki urukwa vyumva Sauda wenyene byavugiye no mu nama ndabivuga mu nama umuntu uwari we wese azoza ngo agomba kwica akazi ka AKES uwo muntu nubwo azoba ari umwana wa
uzomuhagarika
tuzokumvikana pana kumuhagarika gusa ntituzigira duhuza mbonye yuko vision yiwe ariyo kugomba kunyicira je bikogwa tuzigira duhuza
je naramukonse ati none gasha jewe ibiganiro byo muvumbura kuko babimbuza ngo yego je navuze rero ubuki cyo ndongera
okay umva sawa chef de personnel yari ko aja muri deba na conseil
yari nka deba mu bisanzwe ko je
brado fe na conseil
ikiriko gituma no kuri no saha nkariko ndakora ibikogwa muri waka nuko ivyo bambiye na vyanse
wa vyanse
konfise uburenganzira bwanje
muri kontra
Akesi yifuza kumfungisha kuko nivyo yanzaniye convocation kandi bita hari ivyo twavuganye
yifuza
rero bajya bufata ingingo zo kuvuga ati sha wafungwa nuko ari bigugu bajya bavuga ati eh we rero bitubirabona ko ukwiye gufunga nibigugu barafite ubwenge
bazi
ati ivyo je ntavyo twabise twasinye yuko nivyo bangomwa uva mu kazi uzotanga amahera ibisabwa ugende
sawa
takwari kudatahura nivya binini narimeje kuvuga nti umuntu ntagira ibubashe bwo gufunga je numfungisha nkandi haragasho je mfise urumva cyanke je ndi gitabo cy'amategeko Landry je ndi gitabo cy'amategeko ndamufunga
oya
none je numfungisha gute
convocation nta nisiguru binagira nibinatahurise none umuntu umwandikiranye umunsi uzo murira kwa yo mafaranga yo kuva mu kazi mu mutavyo yo ni bikuvuye ko uremeye kuyari none convocation yiki wemeye
ego
cene wari ndubona ikintu gifashe izindi nzira sari nziza nuko mbamaze kugerageza kenshi kwihangana kurondera umuti w'ikibazo tugitorera inyishu bikagira gute bikanka
niyo yanyubatse
okay mugiye wemera kare yakubatse mega ntibibaza ko bashaka kuvuga ati reka tumuhindurire kugira tumwoke mu rundi gweko
kuba numuvyara rero umwana gakura umwana akarondera umudemo eske umwana ararondera abaza muvyeyi we ngo papa ngo nje kuresha akademo ngo ndakaje
muri make wo wumva yuko
umwana arakura gafata ingingozi we nawe ne kuko yakuze w'umuvyeyi agateka kawo kabara ko gukuza umwana niba bisigura yuko ucuguma umukandamiza nka kumumengo nyene ni ugize ubuzima
muri make wararenganijwe
Jimbo na nararenganije vuko nimba narahagaritsa kazi none icahakiri
sawa
nabisubiye mukoresha umwana umuntu afite ubwenge attention urumva kandi numuntu afite kazoza karekare kazoza kanini kuvyimba ibitugu no kutavyimba ibitugu wewe abazi ico arimwo uri kuravyumva gusa kimwe cyoco sinibaza ko yo vyimba ibitugu avyimbira ahantu azi uko hamureze niki nimbizo nawo yo babigize yo yakosheje peut-être wewe arafise zindi zindi vision ndabizi muri umwuga dukora hari abantu benshi duhura nabo ukaza wumva tingo ngo wamaze kuba kizina vhari yatugira ibi nibi 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 peut-être nabo baramugiye mu matwi amubwira sinzi niyo mpamushize ko peut-être urumva birashoboka kuba atari ivyo ugasanga ni decision gusa yiwe ariko kimwe cyo je ntahura ngeragaje no kuraba ukuntu vyagenze uwo munsi biraboneka ko koresha umwanya programme ziwe yarasanzwe afise kuva muri wa Kalai TV ntivyari birimo
ntivyari birimo
anye gukora muri wa Kalai
ntivyari birimo
programme oya ntamu tibere cha mu journaliste cha mu kije
yo
nyinjira mu matwi jewe
oya yo kwinjira mu matwi ya case
yo kwinjira mu matwi ya case sinzi ariko akese araci ubwenge akese aratugira ntihoza kumunjira mu matwi nawe araraba tuye umuntu nubwo aje kumbwira ibi afisi ihe ntumbero akene erega akese araci ubwenge akese mu bimenya akese ni intwari kandi akese ni umwe mu ntwari dufite nga mu Burundi
ya mu matwi
n'aho
umuvyeyi
cyatumye ahagarika akazi nivyo muri kontra urumva nibindi vyagiye birakurikira ivyo vyose nzubivuga tu muri exclusive
ariko abantu bumva iki kuri koresha umwanya ariko araboneka ariko ararira ku ma TV
bumve yuko mu vyavuzwe harimwo vyo harimwo nibitari vyo
harimwo vyo nibitari vyo
yego canke mvuge ati peut-être birashobora kuba ari vyo ariko vyasiguwe ukutariko urugura vyumva rero vyiza hariho byinshi je nzovuga urumva ubwanje jewe
gushikire
icyo ntiyifuza ko nsubira mu kazi kuko nta munsi wari mwigeza ambwira ati nta munsi mwigeza mpanura muri situation ngo yekizo mind tekereza ubwenge hamwe shira ubwenge kugihe ukora akazi nabibwirwa n'abakozi bagenzanje gushika kuri no sanda bona yukumengo gusubirayo burya gusubirayo vyova ahanini kuri we abishize kumugaragara nkuko babishize kumugaragara ati yajanywe na jaruzi akavugisha kuri yuko je ntajanywe na jaruzi
ahubwo wansa kagaye
nansa kagaye akavugisha ukuri guhari kuko je sinogira jaruzi mfite umugore no umugore wanje arabibiganiro wo munsi guriki ushaka tujyame muzungu wa pili njyame ndabi none wajyama ari abahari yakubwa herere nakoze sishora kwisambura ko nk'impene je ndumuna
oya suko suko je ndavyita Sokojena vita nina gomba chawa vre uramuturuka muhemba nzo mutura ndamuhembe namubwiye ati ntakandi kazi ufise wewe
nakare bya bikoruta na musabye moya giye kuri Uganda giye kuba iki kubigiki
Mr. Koreshumwanya bon abagudukirira niba abandi babaserie nkuko ndiko ndabibona tuzoba serie natwe ariko nibampemukira zuca ndabiheba
yagureza yagureza
niba aba serie bakabandanya badushigikira nzoba serie nanje ariko nibampemukira nkatangura kubona views ngo 15,200 nzoca ndabiheba ko jewe ndambingwa ngo zuca ndabiheba nzo mbona yuko bampenze tuzokugwa inyuma ama commentaire aho tuzokugwa inyuma turi kumwe nawe eh ndiko ndabibona
kabisa
nzobone jo rero mwatangwe gukita ngo toka ngo
kabisa reka ngire ko ngi